Alishika mpira akavutwa jezi, kambia vipi bwana, kampa kichwa, kamtia kichwa.